yakuguoduro chebe kumane nifa wudia kuko wani muai nisimen papa e mina me bowa chiridomwe sani amidi mosa chinwo sana me di wajida mabowudi na mafira wuwe me badofu yakuguoduro chebe kumane nifa wudia kuko wani muai
Yo, dear, the kind of as I talk to some prayer, mobile. Now, the local woman, and then a friend of my before, Mona, one day, and Polado will feel at the two of them. Say, woman, in Chiman, where my nobody in the year, Edina Casa, one of them can feel. And the memo of my journey, I'm going home, and now I'm going to bring out. Yeah, the papa could go near friend of individualism. Would be I get on. That's the same thing, everyone. Your man, I had to open it here. Young father, when I wonder, and show. I go. The other son, so. A year Easter, a day anymore. They say, my name, Numubia, or who are richly. And they are damn enough of what. But they Paul, which do you want to say? What woman want you to be down with? And I'm making it one like a job, so whoop, whoop, I'm gonna open a four. And you're also a song. Tell who's a proper manager. I'm here for war. It's been up for one which you've been free. Also, me, I'm a poor which you want. I just can't have a crack. Eddie, and no, Pawa. Menim sɛ anya da bia na ebeti me disika ahyehyɛ me maame no sɛ anya sɛ akwa na ebeti atikyere akwa na man obi fraguna na anya sɛ ne nakene ɛde de dentri wɔ sɛ da bia sɛ da sɛ ne bi ebe yi bi bi ma no asɛ yɛsu yɛ abrefo yɛ de yɛsa yɛ adwuma yɛ yie yɛ bɛba aba bɛkyerɛ nsa no adwuma sɛ de yɛ samena sɛ de yɛ bi bi na yɛ yɛ wi a yɛ bosia kakra 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 ɛde atahoto ama mo nso matimi ayɛ na obi ama ne nana no ɛnsa akoma no mesrɛ twadi apɔn sɛ wɔbɛma me ahoɔden wɔama me nkɔtenten na wɔama me ahoɔden na modara mobɔ mpae a ɛyɛ ade baako pɛ ana mɔnserɛ ma me sɛ ɔnso me dayɛ kɛseɛ. If you never go, Akuna mind shall rise again. Akuna mind be pejabio. Akuna mind be kasiye. In chirima bano wamani baje. Ebe yoma wawawa. Se wamufra guna. Bedamu yina amase. Se mubaye. Ebe ni kumo.